Ngifisa ukukhuluma ngalendaba ye ngobungozi ngobungozi be one night stand. Kuke khona insizwa yasempangeni kodwa ithi ayikhulelanga empangeni. Ingaphe eThekwini yasempangeni edlangezwa ikubo kodwa akayikhulelanga khona. Le nsizwa ithi yakuyacishe ehlela umshophi ngelinye ilanga. Beku last year July, was it July? Bake ba lapha emsebenzini wabo bake bayikhipha nje bengamajita baya eSouth Coast beyoyichilekisela nje beyikhiphile bengamajita kuphela. Uthi lo mfo mayefika mabefika le eSouth Coast ihotela babebhukhe kulona kushuthi kwathi ngakusasa sebezenzela into zabo basebeubhukude kuma swimming pools akhona lapha. Uthi basebeqondana neyintokazi kanti nazo lezi ntokazi zihamba zodwa nje zingamantombazane base hotele lilodwa. That is why bebhukuda kuma swimming pool awodwa. Bebhukude uthi bese bezwana nalamantombazane bese kuvunyelwana ngokuthi mabesuka la eswimming pool bazohamba beya erumini eyintokazi lezi beyophuzela khona. Ngoba lo mjita babenayo imali neyimoto nje abahamba ngazo bazazi-right nazo lezi eyintokazi. Uyayibona ukuthi izintokazi ezi-right. Uthi ke lo mfo bathi mabefika umjita nje ngimbonile nami kwangisendela isithombe sakhe. Uthi mabefika laphaya mase besuka ema-swimming pool behambe ke beya erumini yale zinto kazike befike behlaleke khona bephuzeke bephuze bemnandi badansa abadansayo bahlekisa abahlekisayo bemnandi. Uthi bese kuba nentokazi emthandayo la kube nentokazi emthandayo nje ngoba lokwenzeka yonke lento lukhona lelo daba lapha page lethi emsimenzisto uFacebook emsimenzisto media SA. Uthi lo mfo bese kuba nakhona le ntokazi emthandayo ayi ilokhu ihlezi ke duze kwakhe noma esukuma nje imbambe yabona mabekhuluma indaba ukuthi bephume behambe bewendlini yabo ingafuni. Uthi nje ayimbambe le ntokazi imbambe igcine uthi begcineke manje bexoxe naye hayi begcine bephume beyolala begcine bephume beyendlini endlini ke yalomjita uthi beyendlini yakhe lomjita lakalele khona. Hayi uthi masifike endlini hayi bengawangaphansi ngangaphezulu beyijabulise eSouth Coast. Uthi bese bebuya ke late sebebuya sebezojoyina abanye hayi kuqhutshekwe kuphuza beze behlukane ke ebusuku bese beulala nabo namantombazana ayilaleli endaweni yabo. Uthi lo mjita ekuseni wavuswa la ayelele khona wavuswa yile ntombazana qoqoqo. Uthi mayingena le ntombazana iphethe ijacket yakhe lo mfo. Uthi afike abuza ukuthi kwenzakaleni izolo. Hayi uthi lo mfo hayi ngichaze nje iqiniso lokuthi hayi kwenzeke kanje kodwa besivumelene. Hayi uthi le ntokazi hayi ikhombisa ukuthi ngathi hayi kwemukeli lokho akushoyo. Ngoba iyazizwa lokuthi lwenzile ucansi mayizizwa kodwa manje ayisakhumbuli kahle ukuthi kwenzakaleni. Uthi lo mfo ngiyichazele. Kanti intombazane ithola ipressure ngoba uthi mayechaza lo mfo yona le ntombazane yafika lapha kulamantombazane amanye ehamba nawo ethi lamantombazane wenzeni nosibami ithi ngaze yaphika kushuthi iyayithola ipressure kulamantombazane ehamba nawo ngoba ithi yazi yagcina ngokuphika uthi hayi angenzanga lutho naleyo mfana mina. So kwakukhona lento ukuthi hawu sibani bani umfana nje adumbona manje seniyalala njalo niyabona ithi yaphika. Uthi ke lo mfo lakhili wayeyithathile inamba yale ntombazana hayi bagcina ke sebehamba sebebuyela nabo eThekwini nayo intombazane yabuyela eMbumbulu laba ayiqhamuka khona la mantombazana. Uthi lo mfo bese ngiyiwhatsapp ngakusasa ngibuza ukuthi nihambe kahle yini ithi hayi sihambe kahle. Hayi bese bexoxa nje bese beyikhuluma nale bese ke begcina sebe zwana nje nale ntombazane bese behlela usuku lokubona neThekwini. Bagcina sebengabangani. Behlela usuku lokuthi bebonane eThekwini hayi babonane eThekwini. Besichaza intombazane ukuthi hey ngacishe ngakubopha. Ngacishe ngakubopha. Into yokuqala kahle kahle kwakufanele ngikubophe ngaleli yala. Ithi nje ngacishe ngakubopha ngoba angikhumbi ngangidakiwe mina. Ithi kodwa i-pressure ningi ngangiyithola kubangani labe ngangihamba nabo. Ithi ngoba ngaze ngaphika bona nje kubona ngagcina ngiphikile ukuthi mina ngilalile nawe kwa ilokho kwenzi okwazi kwenza ukuthi ingathithi bayehla bayathamba laba bangani ngenxa ukuthi lensizwa yagcina iphikile ukuthi ilalile la lentokazi. Lensizwa le mayichaza lento yayo abanye ke siyasithi masilibhala udaba lapha ku Facebook sicheke nama comment nendlela abantu abaphawula ngawo abanye baphawula ngeceleni uthola ukuthi ngempela abanye bakhuluma ezifa baphili kulomhlaba uthola ukuthi umuntu indlela aphawula ngayo uPauliso mhlamba omunye ke phela usuke engazange abe nesimo esicishe sifana noma abe kwi environment ngoba enye into buya ngeenvironment kwesinye isikhathi environment ivele ibe conducive for anything to happen. If the environment is conducive awukwazi ukuba kuma senses akho kahle awukwazi ukuthi ucabange intombi yakho nani ukuthi hayi manje ngoba mina ku no awukwazi ikakhulukazi futhi uma nisuke ningamajita nje niphumele ninodwa bese ngidibana namacherry asuke nawo eyiphumele wodwa. So you must know bengifuna ukulishela lolu daba ngoba luyingozi abanye baboshwa ngempela sinazo ezinye indaba sizozoyikhuluma abanye baboshwa ngempela eboshizwe nje umuntu yi one night stand noma once off thing leyo ngoba omunye umuntu wesifazane uke uyitshena ukuthi akadakiwe ukuyitshena nje ukuthi hayi subani bani uyaphila akadakiwe lokho esikukhuluma la uyakubona uyanguzwa kanti hayi khona uyakubona uyakuzwa umuntu wesifazane kodwa hayi akaboni kahle ngale ndlela nocabanga ngayo. So ngiyayifisa ukuthi ngiyiwonishe nale kakhulu ngoba sinazo futhi ezinye iy'ndaba ey'fana nalezi bengifuna ukuqala nje ngale silalensizwe ukuthi wathola intombazane ephikayo ngoba ukube le ntombazane ayiphikanga kubangani abangani babezoyifaka i-pressure igcine le ndoda iboshiwe ngabe iyadonsa nje ngoba ngabe kusasebenza ukuthi hayi sikhulumile lo sibani bani sakuxoxa ukuthi okwenzeka ngokuvumelana kwethu akungabe kusasebenza lokho. So please, thank you.